na ruo
Adwaro winjo duoni Yesu Adwaro winjo duoni Baba Kakilo sokoda Muna ruo Adwaro winjo duoni Yesu Adwaro winjo duoni Baba
Tunga duogo kiwayo anwango teko in kiwayo tanwango ti wona ruo kiwayo jorichi waro kiwayo jotuo chango in kiwayo wanenono wona ruo Ama windi, kiwayo, apaka windi, ruas kiwayo, tonam lindi, kiwindo wala, kiwayo, nasayo, kiwayo, baba, in kiwayo, wane no no, wana ruwa. Kapodangima Tunadwaro tioni ruodha Tunadwaro nadagu kodi An tunadwaro siko kodi Ndalo na te
Adwaro winjo duondi
Adwaro winjo duondi Yesu
Adwaro
winjo duondi Baba
Baba na
Kakilo
sokoda
Tuna duari, tuna riti, tuna riti, walk on the walk order, walk order, walk.